What a problem, what a need. Is your mind in confusion? Got something to fix. Looking for a solution.
Go and get up and go. Go take my buses.
Gotta find what we need. Gotta go investigate it. Think it out, go design. Get ready to create it.
Go and get up and go. Go take my buses.
Check it in, check it over, try it out, go to test. If the problem is solved, this solution is best.
Go and get up and go, go Technobusters.
Techno One o wile gape le di Technobuster. Lena bao le seng la bona lenaneo le. Le se swenyere. Ka gobane Technobuster e lebelela morago go dira ka moka tseo di dirilwego sale re thoma. Ka gobane le ke lenaneo leo le technology ke lentswe la rena. Go bolela Techno, ge batho ba sa tsebe, Technobusters ba shoma ka systems le controls. Detectors ka bontši ba swanetše go ba nagana gore ba be ba sa ithuti ka system le di control gobane ba be ba ithuta go dira ditoy. Techno One o tlo ba hlalosetša ge nako e ntšea. Gabjale o nyaka gore tsebiša baeng ba gagwe ba babedi go tšwa sekolong sa Ipeleng Primary. O ba gopela gore ba dumediše di-texters ka gae. Tyrone le Phumla ba itsebiša. Techno One o re baeng ba gagwe ba tlile gore go potša gore ba ithutile eng dibekeng tše mmalwa tša go feta. Ka technology, bothata goba dinyakwa tša bona ge o fetša go dira monyetla wa go rarabolla. Bothata joo, bjale baeng ba sa gopola gore ba dirile eng? Ee, ba gopola. Gobaneng ba sa re gopotše? Babogedi ba ithutile ka legae la bana bao batswadi ba bona ba bolailweng ke AIDS. Lona le bitšwa Hope Center ka Soweto. Fitso o ngwaletše Techno go mmotša gore bana ba moo ba hloka seo se ka ba thabišang ka ge ba nyamile kudu ka go lahlegelwa ke batswadi. Futso o gweditše thušo go tšwa sekolong sa Ipeleng Primary go direla bana ba ditoy. Ba thomile club yeo e bitšwago Miles of Smiles. Technobusters di sinne kudu di dira ditoys tše cool. Ba weditše megopolo le dikakanyo tše dingwe ge ba be ba dira di-puppet le di-bug. Se se dirile gore ba dire moving systems. E ka ba Tyrone o sa gopola gore system ke eng? Tyrone o re ke ge karolo tša selo di šomišana mmogo go dira mošomo o tee. Techno One o re ke nnete, moving system ke ge dikarolo tša selo di šomišana go dira gore selo se sepele. Phumla wa dumelana. Techno One o botšiša gore na bjale ba dumela gore ba be ba ithuta ka di-system? Ba re ee, fela ba dirile eng gape? Ngwana yo mongwe o re system ke ge dikarolo tše pedi goba go feta gantši di šomišana go dira mošomo o tee. Yo mongwe o re system ke moo dilo di šomang. Ngwana yo mongwe o re e swana le dithapo tša khomphutara goba tša video camera. System ke sengwe ka gare ga selo ya motlakase. Yo mongwe wa bana o re control ke ge o laola selo gore se dikologe goba se se dikologe. Control ke ge motho a laola sengwe gore se dire seo a se nyakang. Ngwana wa boraro o re control ke go dira selo se dire seo o se nyakang sekao re motho a nyaka go phakisha o gotla makhura re a nyaka go sepela ga nyane o gotla dibrick sengwe se se bialo mwana wa bone o re control ke re motho a laola sengwe mwana yo mongwe yena o re excel ke selo seo o ka se biang le utswaneng la sefatsanaga mwana wa boraro o re excel ke sengwe sa go swana le chipi yeo e kopanyang maotwana a mabedi mwana wa mathomo o nagana gore excel e lekana le leotwana go ba selo seo se sepelang wa bobedi o re excel e swana le tshitswana yeo e swarantshang le maotwana go ithuša go dikologa mwana wa botshelela o re linkage ke selo seo se swaranyang dilo tse pedi mwana wa bone o nagana gore linkage ke sengwe seo se sekao seo se swarantshang seswantsho re se thubegile mwana wa bohlano o re linkage ke ge dikarolo tse pedi tsa sengwe di swarantshitswe ge dikarolo di hlokwa go aga sengwe dikarolo tse di a swarantshwa mwana wa bobedi o re botsa gore linkage ke go swarantsha dilo tse pedi le go feta mwana wa boraro o re lever ke letsogwana leo le gohlang goba wa le goga le go le kgorometsa wa bohlano o re lever o ka e hwetša ka gare ga sefatsanaga ke kinopo ya handbrake e gohliwa ya gogelwa morago go dira gore sefatsanaga se palelwe ke go sepela mwana wa pele o re lever e swana le letsogwana o gona go e gogela morago le pele ge o nyaka gore e dire sengwe mwana wa bone o re pivot ke ntlha sengwe sa go swana le screwdriver selo se se bjalo ke seo a se naganang mwana wa bohlano o re pivot ke sengwe sa go swana le screwdriver mohlomongwe e na le ntlhana ya bogale go yona ke tools mwana wa boraro ga a tsebe gore pivot ke eng ka moka ga bona ga ba tsebe gore all ke eng Techno One o re bagwera ba bantši ba sa sokodiša ke pivot fela seo ke se Techno Busters ba leng fa go se dira go thuša go lokiša mathata ba šomišitše eng go dira deliver Pumla o re ba dirile di-toy ka cardbokisi le diphini fela Techno One o nyaka go tseba gore ba di sepediša bjang Tyrone o gopola gore ge karolo ye tee e tšhikinyega e be e tšhikinya tše dingwe ka gobane di swaragantšhitšwe Techno One o botšiša gore mašobana a di-cardbokising a phuntšwe ka eng baeng ba re ka all Techno One we gantšha ka bona Techno 3 o re gopotša gore lever ke selo se tee seo se nang le ntlha ya pivot ge dilever tše pedi le go feta di swaragantšhitšwe di dira linkage Techno One o botšiša gore pivot ke eng Tyrone o re ke moo dilever di dikologang Techno One o re o be a nagana gore seo ke fulcrum Pumla o mo gopotša gore fulcrum ke leina le lengwe la pivot Techno One o re bagwera ba mohlalefetše o ratile kudu ge ba be ba dira di-buggies ka gobane ba ithutile ka maotwana le difatsanaga Techno 2 o re ba dirile di-buggy tša mefutafuta ka dikotlelo tša plastiki le di-tray tša di-cardbokisi ba be ba kgona go kgetha gore ba nyaka maotwana a mohuta ofe bana ba kwa legaeng la bana ba tlo dirata. Techno 1 o botsisa gore ke eng karolo yeo e swaragantshang maotwana. Excel ke nnete fela frame ya rona e bitswa eng? Tyrone ore ke Chase. Techno 1 Wireless. Batho ba babe ba theleditse mos. Yena o be anagana gore babe ba tlono dira ditoy. Techno Buster ba dula ba naganela ka ntle ga lepokisi. Ba ile ba swanela ke go netefatsa gore difatana ga tseo di kgona go sepela. Malebo go megopolo ya babogedi. Ba khonne go dira mebotoro ya self-propelled. Ka go shumisha di spring le direkere. Na ba sa gopola lepidibidi la gagwe. Ba shumishitse system yeo ba shumishitseng ge be ba dira dikiribane go dira mapidibidi a magatswa makopana. Techno 1 ore ba shumishitse system ya go khurumetsa. Ba tsentsha maotwana mmeleng wa lepidibidi. Ka go dira leshoba la leotwana go tswa magareng ganyane. Ba khonne go fa lepidibidi magatswa makopana. Ga ba dira mapidibidi a se yona system ye tee fela yeo ba ishumishitseng. Ba dirile gape di pop-up toys. Ba shumishitse megopolo ya go swana le mathomong. Ba shumishitse pivot point. Le ka tsela yeo di toy di tswang ka lepokising. Go laotswe ke gore pivot e beilwe kae. Babogedi ba botsisitswe gore ba naganang gore letsogo la popi le laolega bjang. Ke ka pivot le rekere yeo e ngangegileng e leša fase le godimo go tswela ka ntle ga lepokisi la yona. Bjale ba fihlile mafelelong a lenaneo la bona. Techno 1 o swere pele ga gagwe ditoy tse ntši tša go tšhipa tše bonolo go di dira. O loketswe go di iša go Hope Center. Baeng ba tseba gore di tlotliša. Baeng ba re Miles of Smiles. Fela pele ba tswalela Techno o bala lengwalo leo le tšwang go yo mongwe wa bo sister ba Hope Center. Le bala ga tsela ye. O re bana ba legaeng la bana ba tseba ebile ba mo tseba e le sis ene. O ngwala boemong bja legae la bana go tsebiša bagwera gore ba dira mošomo o mo botse botse ka go direla bana ditoy. Bana ba ba be ba lebelela lenaneo letšatši le lengwe le le lengwe. Ba bangwe ba thomile go dira ditoy ka bo bona. Di-Techno Busters di ba rutile dilo tše dintši le difahlego tša bona di tlala lethabo ge ba ekwa ge ene a ba botša gore Techno Busters ba yetla. Ka gore ba fela pelo go kopana le bona. O leboga di-texters gape gape ore ke bagale. Techno 1 ore technology ke mogale wa nnete. Babogedi bao ba ngwadileng mangwalo ba fa dikakanyo le megopolo ye mebotse ba swanetse go ikgantšha ka gore ba file bana ba legae la bana la Hope Center sengwe seo se thušang go dira gore ba thabele bophelo. Bjale ke nako ya sehlopha ya gore ba ye legaeng la bana go bea lethabo difahlegong tša bona. Techno 1 ore ka ge Keresemose e batametše di-Techno Busters ke bona bathuši ba Father Christmas. Bjale go fihlela ba bonana gape go tšwa go Techno Workshop le di-Techno Busters šalang gabotse.